gamalami bathi ngiyonile ingane kamanquma sengizwile bekhuluma ngegamalami bathi ngiyonile ingane kamanquma indidlamaqa sebembeka amabalaba hayibo ufuna inkomo yami kodwa indoda kazi yami ibingaziphethe kahle mina kanga
wathi ufuna ukugana sikukhuza sithi ngoba usemncane uyele ekhaya kodwa nguwo wathi ufuna ukugana uwe nguwe sikukhuza sithi ngoba usemncane wena ngoba nguwo wathi ufuna ukugana sikukhuza sithi ngoba usemncane uyele ekhaya wena wathi sewukhulile sewufuna wakho umuzi wakho nawe sikukhuza sithi lindi somtholo wakho akodwa nguwo wathi ufuna.